Siyahamba kukeneni kwinkos. 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 Siyahamba kukeneni kwinkos.
Marching, we are marching, marching, we are marching in the light.